Sinja ni mimi mkuu. Alafu sura zake.
Thank you.